Nyereka inzira yukuri. Nyereka inzira yukuri. Kuri.
Genzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muruno mwanya udasanzwe ndabahaye ikaze kugira ngo mwifatanye nanje ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cuno munsi aho tugeze ku gice cya gatandatu kivuga kiti ukora icyaha niwe wenyine azopfa ukora icyaha niwe wenyine azopfa ariko bagenzi imbere yuko dukurikirana icingwa cuno munsi mu nkundire tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami tuje imbere yawe ntacyo turicyo turabantu buntu twanduye imbere n'inyuma turifuza gukomezwa nawe mu gihe twiga ibyigwa nk'ibi bitubwira ibyo ibyerekeye inzira y'ukuri nami turakwinginze abarudutahuza utwereke inzira y'ukuri igana mu bwami bwawe kandi duhe kureba umutima niba turi muri iyo nzira udukomeretse mu buntu bwawe mu gihe twiga amajambo yawe duhe ibyizigiro byo kuzokubona igihe uzobugarutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mu rubyaro rwa Adamu hamwe na Eva hari hamaze kubonekamo Abeli hamwe na Kaini, kandi nk'uko twabibonye mu cimba giherutse Abeli yari yamaze gupfa, hari hasigaye Kaini. Kandi twarabibonye mu cigwa giherutse inyuma yuko Abeli yari yapfuye, kandi urubyaro kwa Kaini naho rwari rugiye kuba rubi, rubamo abantu babi banka kumvira Imana, bakora ibizira, bakora n'ibindi bibi byinshi byose. Ariko izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Itangurira igice cya kane ku murongo wa 25 uhasomye ugashikana mu itangurira igice cya gatandatu ku murongo wa 2 hatwereka ikintu kidasanzwe. Inyuma ya runo rubyaro Adamu yari yaronse hahavuye haza uwundi muhungu Imana ishumbukije abantu babyeyi bacu ba mbere, nawe akaba yari yitwa Seti. Bagenzi mu nkundire ndababwire uwo Seti yarari. Seti yari umwana yumva, yari yarigishijwe n'ababyeyi by'umugambi w'agakiza arabitahura mu nzira ziwe zose no mu bikorwa byiwe byose. Seti yama akora iby'Imana ibona ko ari byiza ibihe byose, yama anezerewe mu buryo budasanzwe, kandi ukumvira Imana no kugendera mu by'Imana yihanikirije nibyo byaranga uno mubyeyi wacu wa mbere Seti. Igihe Seti amaze kubyarira Henoki, ijambo ry'Imana rimbarira iki? Rimbarira yuko urubyaro rwiwe na Seti bama bambaza Uhoraho, bama basenga Uhoraho, maze biciye mu kwambaza Uhoraho no gusenga Uhoraho Imana ikabumva. Kubera yuko bari bafise ukwizera mu Mana, Imana yama yabitwararitse maze ikabaha kwitondera iby'Imana yari yarabihanikirije. Yamara kubera yuko umugwanizi yari ahari, abantu bakomeje kurondera ukuntu bagenda kure y'Imana. Mbere na bamwe bo mu rubyaro rwa Seti batangura kwitwara nk'abo mu rubyaro kwa Kaini, ibintu birakomera. Ni kuvuga ngo bari bifashe nk'abapagani nk'uko igitabo cya Yuda umurongo wa 11 kibitubwira, kandi bari barishe amategeko y'Imana. Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 21, ikintu gikomeye Imana yakoze cyabaye cyahe, ikintu gikomeye Imana yakoze kwabaye kwigisha bano bantu ibyabereye muri Edeni, abana bo kwa Kayini hamwe n'abano bava mu muryango kwa Seti, bose baragirwa amahirwe yo kwibonera Edeni igihe Imana yari yayirindishije abamarayika ngo ntihagire umuntu n'umwe yinjirayo. Barerekwa Edeni ukuntu itotahaye, bakigishwa icyo bahombye kubera icyaha, kandi Imana ikabahanura ngo ntibabandanye bari mu cyaha kugira ngo ntibaze bahombe n'ibyasezeranyo ibiri imbere. Mu nyuma Imana yahavuye ikora ikindi kintu kidasanzwe, yahagurukije Enoke. Enoke yatanguye kwigisha yuko icyaha ari cyo cyazanye urupfu, kandi hariya muri Yuda igice cya 11 ku murongo wa 11 hamwe n'umurongo wa 15 Yuda arigisha uko Enoke yari ameze. Enoke yarigishije inzira z'Uhoraho. Ibyanditswe byera bimbarira yuko Enoke ntiyagarukiye mu bavuka mu muryango wo kwa Seti gusa, ahubwo yaragiye araburira abatanga imburi zikomeye nk'uko na twebwe twirirwa dutanga imburi. Ntiyagarukira mu wo kwa Seti gusa ngo agarukire mu ishengero ryawe gusa, ahubwo yagiye no mu bantu bose mbere n'abo kwa Seti bose, arababurira ngo bategure mu mitima yabo inzira z'Uhoraho, nabo baze gutakambira Uhoraho. Imana irabumva. Icyatumye Enoke ahitamo kino gikorwa kidasanzwe nuko Enoke yakunda Imana. Ego mu mutima wiwe hari harimo kwizera bitavugwa, yari yizeye cyane Imana. Icyo yigisha cyaranamugaragaramo. Enoke nk'uko hariya muri Matayo igice cya 5 ku murongo w'8 Yesu abivuga, yarigishijwe neza yuko hahiriwe abantu bafise imitima yoroheje, imitima imeraguritse. Yarigisha ubwoko bwiwe hamwe n'ubwoko bwabo bavukana bo kwa Kayini yuko bakwiye kuvavanura n'ingendo zo kwishyira hejuru no kwirata, ariko ko bakwiye gufata ingingo yo guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo bashobore gukira. Mugenzi uriko urakurikirana icyigisho cy'uno munsi, mbese icyoma uno mutima Enoke yari afise akaba ari wo uranga umutima wawe, kandi nanga akaba ari undanga. Enoke yakomeje gukora ibintu bidasanzwe. Yamara igitabo cy'Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 1 n'uwa 2 herekana yuko abantu bakomeje kugenda kure y'Imana. Ibyago bibandanya kubaza ko Imana iritegereza abantu, iraraba bo mu rubyaro rwa Kayini byanse, bo mu rubyaro rwa Seti nabo nyine byanse, yitegereza ku isi ibona imitima y'abantu irakomantaye. Imana irababara cyane. Yamara icyago cy'Imana ku murongo w'8 igice cya 6 cy'Itangiriro rimbarira iki? Rimbarira ngo irabye umutima wa Nowa wowo irawushima. Ni kubera iki Imana yashimye umutima wa Nowa? Nowa kumbure yari afise ikintu kidasanzwe. Mu mutima wa Nowa hari harimo kwizera, yari afise umutima wo kwizera Imana bidasanzwe. Yama yumva yuko akwiye gukora icyo Imana imubwiye buri minsi yose mu ngendo ziwe no mu bikorwa byiwe. Nowa yashyira Imana imbere. Igihe ijambo ry'Imana ryaba rigiye kuvugwa, Nowa yavuga ati niteguriye gukora ikimana igomba kuri njewe maze akaba ari cyakora yama yumva yuko yorongorwa n'Imana igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kitubwira yuko icyatumye Imana ishima umutima wa Nowa icyatumye Henoke Imana imwemera kumukoresha nuko bose bari bafise ukwizera kudasanzwe bari basize ibyizigiro byabo ku Mana yuko Imana ari yo yonyine ihari yo kubatsinda n'ishiriza kubwo kwizera Imana ishima umutima wa Nowa Imana na nuno musi nawe mugenzi irashobora gushima umutima wawe nkuko yashimye umutima wa Nowa wewe icu hamagarirwa niki ni guca bugufi ukemera kwiyorosha ukemera iki jambo ry'Imana ririko rirakubwira ukemera icaha cawe mu gihe turiko turiga icigwa kitubwira ngo inzira y'ukuri Yesu aragukura aho hantu uri maze agutereke muri we ariho honyene dutetse uruhukiro ntabwo byatebeje Imana ivuga ngo igiye kubikura abantu bose kandi umwuzure uraza umwuzure utigitsa abantu bose yamara imbere y'uko umwuzure uza Imana yahagurukije Nowa ntanze amahirwe ya nyuma bagenzi mu nzira turimo zibiri imwe yerekeza mu mahonero iyindi yerekeza mu bugingo budashira ijambo ry'Imana ririko riravuga uno munsi nk'uko ryavuzwe no mu gihe cya Nowa ngo uhitemo kwinjira mu nkuge cyanke wanke yamara abinjira mu nkuge bagiye kuzohabwa ubugingo budashira ariko uwanka kwinjira mu nkuge wewe azohabwa ubihano yuburiro n'urupfu bidahera byagenewe abantu bamwira kumvira Imana Bibiliya iratwereka neza mwa kino gice cya gatandatu mbere mwa bino bice bya mbere by'itanguriro ukuntu abantu bo mu gihe cya Nowa bari bameze mu by'ukuri ubwa mbere bari abantu bikwegeye mu gusenga ibigirwamana bari bameze nka kahindi nyene ushaka gusenga Imana nk'uko ubyigombeye bagenzi naganda babwire ukuntu Imana yacu imeze Imana yacu ni Imana ishaka uko yavuze ibintu aba ariko bikogwa uko nyene nibikubwiye ati kugenda Bujumbura uzofata inzira ya Gardinoro abari huzoca hama we ugacuvuga ati oya ninazungurukana hariya nzoshika bagenzi ahubwo uri kuratandukana n'Imana uko Imana yavuze ibintu hari abantu bakunda kuvuga ngo gusenga ari gusenga ngo ibintu byose ngo nuko nyine bagafata ibintu ibisanzwe bagenzi uku niko abantu bo mu gihe cya Nowa byari bimeze bafata ibintu nk'ibisanzwe nuko nuko gutyo bagaca batangura kwiyumvira no gusenga Imana babona batangura gucura Imana mu biti no mu bindi bintu kugira ngo abari nzo bayisenge nubwo buryo baca bajika ibyigomeke Imana ikindi kintu nacyo bwabaye ubusambanyi abana urubyaro rwa Seti babonye abakobwa bo mu rubyaro kwa Kayini umugore wo babimisha jogo harimo amatrase mu mutwe bambara za mini hamwe n'ibindi hari igihe abahungu benshi ibabona abakobwa bambara neza bagashikana ku birenge bakiyumvira yuko kubura amatako yabo adatukura maze bagaca babona wa wundi yambaye gufi yabyerekanye bakiyumvira wewe kumbure niwe yobatukura uku niko byagendeye n'abo mu gihe cya Seti abo mu rubyaro rwa Seti mu gihe cya Nowa barabye abakobwa bo kwa Kayini abasore bo kwa Seti babona abakobwa bo kwa Kayini inkumi zo kwa Seti zibona abasore bo kwa Kayini ukuntu bitwara nk'abari mu byaha maze ibyo aba ari byo bibanezera bagenda kwifatanya nabo bagenda mu busambanyi bukomeye igihe nacyo cyaranze bano bantu bari kurya ibizira Imana mu kurema yari yararemeye igikoko cyose ikintu cyacu maze barariye n'iby'Imana itari bwabahe kurya, bakora iby'Imana itari yavuze, bitwara nabi, kandi impanuro zaca muri Nowa n'izaciye muri Enoke batangura kuvuga ngo ibyo n'iby'abandi bigisha, nk'uko abantu mwa kino gihe baburirwa bakababwira ati uku niko ijambo ry'Imana rivuga, Bibiliya ivuga uku, ariko bagakomeza kuganinika amazosi n'ugusenga no gusenga, bararimbutse ukora icyaha wenyine ntiwazopfa, mugenzi uhamagarwa guhitamo bibiri, ubugingo ukemera gutandukana n'icyaha cyangwa urupfu ukigumira mu cyaha cyawe. Ndagusabira kandi nkagusengera nk'umusabyi w'Uhoraho ngo ukwizera kwawe ntiguhere, kandi niwamara gukomera uzocike igikoresho kidasanzwe cya Kristo cyo kuburira bagenzi bawe. Urahamagarwa kandi mugenzi gukora abone kuri paji yacu cyangwa kuri shene ya YouTube, kugira ngo uzoshobore gukurikirana ikiganiro kizokurikira, kizoba kivuga giti ibirindiro bya Satani, ibirindiro bya Satani. Na kino cigwa kirekire turiko gifise ihangiro ryo kutwereka inzira y'ukuri nta kindi jambo ry'Imana.
Intambara ikomeye igiye kwigaragaza. Oh,